Bomunu, namhlanje nizonikeza amaplan okuthi labo bhuti banishade. Hambani nenyangene ningafike nicela umuthi ungayidlisa indoda, ungayidlisa indoda, siyidlisa indoda. No, khuluma nenyange yokukhulumela nomuntu wakho noma ingamgada noma ehleli nabangani bakhe, ifike ikhulume naye, ifike nje wena mfana namashwa, wena namabhadi, nginefela iminyama elikulandelayo. Abantu abadala bayakhalaza bathi wena ungabasamandla abo, banginika umaqondana, wena uyamshalazela, uyamjolela, shata lengane, uma ungafuni lokho uzofa, konke izinto zakho zizohambela kabi. Ngiyatshela bazonishada.